Kina, hua kina, te tatau o to whare.